you did to my freaking hair. My sister always freaking does this when I try to do, like go to sleep. She just, like, attacks me with, like, something. So I'm gonna try to fix my freaking hair. Da 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 da